Ikigenezo rya gatandatu kwezi kw'umunani mu mwaka wa 2020 ndasubiye kwa Musa. Mwese muri kumara dukurikira n'abahani kaze muri ano makuru twa bateguriye yagizwe n'izingi ngo nkuru zikurikira. Abakozi intonde zarongikiye umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye basaba gutahukanwa mu gihugu ngo bakoresheje amayeri menshi mu gushira kuri izo ntonde abo batagishije inama. Murakurikira umwe muri izo munzi mu ntango z'ano makuru nayo kuguserukira impunzi ziba mu bisagara by'u Rwanda ngo abakozi izo ntonde bakwiye kubibazwa. Imyaka indwi inyuma y'inama rukokoma yo kunagura igisata cy'ubutungane ngo nta karusho karibonekeza. Umwibwezo no afosende kumana muhinga yigenga mujanye n'intwari ibereye n'ubutunzi anatanga inzira zitanu zofasha muri ico gisata. Ubwinshi nabwo bw'abanyororo butuma amagara y'abanyororo asinzikara gusumba bikagira n'ingaruka kubijanye n'ubutunzi bw'imiryango yabo n'igihugu. Bishikirizwa n'ishyirahamwe Kristo wa Kate Burundi ku munsi ugira kane w'isekeza ryayo yo guhamagarira abategetsi b'igihugu kugabanya abanyororo mu mabohero atandukanye. Mukanya amakuru mu idonito. Nemeje kubabwira umwe mu bahungiye mu ikambi y'Imahama yisanze ku ntonde z'abasaba gutahukanwa mu gihugu amesha ko yashizwe ku rutonde rw'abashaka gutaha hamwe n'umuryango wiwe kandi batagishijwe inama. Uwo mukenyezi akaba yanditswe n'umuryango wiwe ugizwe n'abantu umunani. Zimwe muri izo munzi z'Imahama z'Abarundi zikiyamiriza ubu rwandiko rwasohotse kuri uyu w'Imana weze zivuga ko baruteko urukumu bafise izindi ntumbero. Tumukurikire.
Nimero yanje ya profu ni 157 amazera 5 amajana 558. Urutonde nabonye rw'abantu barenga 300 nisanze ndi 164 kugeza ku 172 n'umuryango wanje, kandi ata muntu n'umwe twigeze tuganira ngo tumubwire ibijyanye no guhunguka. I Burundi by'amasezerano narahebye, ariko mvuga ati umutungo mukuru mfite nuko abana nabahunganye, hanyuma ibisigaye nzotaha ari uko abandi bose bata
ashi aruko amahoro yabonetse. Ugwandiko gwarunkiye umukuru w'igihugu aho zimwe mu munzi zisaba gutahukanwa ngo gwakozwe mu nzira zitarizo. Patrice Nadohoka aserukira impunzi zo mu bisagara bigize igihugu cy'u Rwanda avuga ko abakoze zo ntonde bagashiramo abatabisavye bakwiye nyabuna gukurikiranwa n'ubutungane. Kurikira
nibaza yuko harya urujya gwandiko mwabonye uko ndavyibaza ko ni impunzi z'Imahama n'ugwandiko nabonye rutagira ishingiro, kuko hari n'abantu benshi banterefonye bambaza bambwira ati mbega twebwe ko tuba mu mujyi wa Kigali n'ababinyamata, hanyuma tugasanga baradushizemwo bakatwandika mu bazotaha ati byagenze gute. Hari n'abambwiye bati mbere na nimero ya statut yacu siyo, ni ukuvuga yuko yapfa kumenya ngira bapfa kumenya uwo bazi bagashiramo kugira ngo, kuko nta kuntu byumvikana ingene udasabye n'uruhusha leta ngo wicare wandika abantu 300. Murumva ko ari ibintu bidakunda muri iki gihe turi mu bariko bagwanya ikiza cha coronavirus. Urumva rero sinumva aho uwo muntu yo kwicara ngo yandike abantu 300 abasaba amastatu abasaba byose kugira ngo aheze abasinyishe. Twasanze rero harimo amahinyu, hanyuma mwumvise iby'umuvugizi wa polisi yaciye avuga mu nyuma, yavuze yuko baza barakuramo umwe umwe bamuhungura, no kuvuga yuko bishobora kuba birimo n'amafaranga leta itanga. Uko reko siko twari tuvyiteze, kuko nagomba mbere ntera kama impunzi ko zotekana, kuko uburyo bwo guhungura impunzi buriho. Nkuko leta yita ngo ni leta mvyeyi, umuvyeyi ni wahungukana abana iyo bashwiragi sibo baja kwihungura. Mboneyeho rero akanyagutere akama izo mpunzi zose zimvira gutaha ko botenyenye, ntitubujije ushaka gutaha kuvuga ushaka ibwiwe yo kwitahira, nkuko atawa yitanye ubundi mu guhunga arashobora gutaha.
Amajambo nayashikirizwa n'abategetsi b'igihugu cy'u Burundi kuvyerekeye impunzi ngo nahumuriza, ibyo bivugwa na Patrice Nadohoka nyene aserukira impunzi ziba mu bisagara byo mu gihugu cy'u Rwanda, kugwe ngo bari biteze ko leta nshasha izokoresha imvugo iremesha abahunze igihugu kugira biyumvemwo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro. Akaba rero abivuze inyuma yaho Jean-Claude Karegwa avugira umukuru w'igihugu avugiye kuri radio BBC ko impunzi iyo ziri zagiye gusege reza kurikira n'ubugene Patrice Nadohoka.
Aramaze imisi havugwa bitari bike ku mpunzi, cyane cyane bivugwa n'umukuru w'ihunyene n'umuvugizi wa polisi. Twe tufata ko ari amajambo adahumuriza, mu gihe twari twibaza yuko twimirije gutaha n'amajambo avuna inkoko impunzi kuko umuntu amaze kukwita kuvuga ngo gito gitabwe iwabo akavuga yuko n'ayandi majambo atabereye inkoko ngo irara mu ishyamba ngo gacacitse inkware n'ibindi nk'ibyo urumva yuko ari amajambo adahumuriza mu gihe twari twizeye yuko leta shasha ahabwizana imvugo yo kudushimisha kugira ngo twumve ko tuzotaha ni kuri ni imvugo iduca inkokora kandi twari twifuza ko ibintu bigenda neza n'iyi leta shasha.
Amakuru tu yabanaze mu stacu ubutungane imyaka indwi inyuma y'inama rukoko mabereye mu ntara ya Gitega mu ntumbero yo kunagura igisata cy'ubutungane n'akarusho karibonekeza mu mwihezo wiwe Faustin Kumana muhinga yigenga mu ijanye n'intwari ibereye n'ubutunzi aratanga inzira zitanu zofasha muri icyo gisata aho nabo ngo ubwa mbere abanyagihugu bo banza kwigishwa ata ko tabutungane buhari atana amahoro ashoboka ika niterambere muri rusangi kurikira Faustin Ndikumana
nabwo abashikiranganje baguma basubirirana ubwo musango mengo umuntu asubiye handa bako bati giture kiracari kwa kuduje wese giture ni cinshi giranda kigwanye sinzi ko tuvuga yuko uwagiye atacaba yakoze ariko twe twibaza ko aba yakoze ko ashoboye kumbura hari abantu adashika mugabo aba yakoze ko ashoboye mu gurumva hari ibintu bitarahinduka bituma neza womengo tuguma hahandi bose bagira ngo tubutungane ubutungane ndetse n'umukuru w'igihugu mu ijambo yashikiritse yarabugarutse ko n'inama ruko ya leta yarabugarutse ko twe twibaza rero ko hari ibintu bitanu burya bitarashikwa ko nuba kabarundi dukwiye kwimena igihute kugira ibyo bintu ubwa mbere hoho hariho kubanza kwibutsa abarundi kuba sansibiza kubigisha uruhara rw'ubutungane mu iterambere n'amahoro nta gihugu gishobora kuronka amahoro neza n'iterambere risasuwe n'umwidegende ukwiye ubutungane butahari. Ica kabiri ni uko ubutegetsi bw'ubutungane bwo kwemerwa nk'ubutegetsi icyo kintu turagishika kibwe nk'ubutegetsi butandukanye n'ubushikiranganje bw'ubutungane ntituremera neza ko ubutungane ari ubutegetsi bundi urumva cyane cyane kubuzingazinga icyari ngorane kigira gatatu nuko ho kugwa neza ibijanye n'ingene abacamanza binjira mu kazi ro kituma transparent bakinjira mu muco ingene baronka za promotion nuko uvuga ingene baduga bikaba mu muco critère objective bigeje kuza barabahindura batwara hari ukamengo n'abantu baza barahindagura uko abantu bashatse bigahagara no kubaha ubumenyi bukwiye ico bita gestion objective de la carrière de magistrat ikigira kane ni bya chaîne pénale ninge n'abantu bapfungwa bitegerezwa gusubira kwitondegwa neza cyane aho ngibiza shingiro twabonye imengo hari ugwe gushasha kwa conseil supérieur de parquement ngo bwo gutegeza kuzojaho iyo yose bo bira kuko inyera abantu bapfungwa mu Burundi biracari byinshi kandi ababikorwa sanga bikora benshi batayifitiye n'uburenganzira ikigira gatanu no guteza imbere ubugenduzi bw'ubutungane inspection de la justice uko naho gutegetse ubutungane babahaye ngo bwigenye hategeza kuba ubugenduzi uraba neze n'inzingwa imanza zicibwa kandi bugira raporo kandi buri nk'abahinga abantu ba kera bafite experience bashobora kwerekana neza n'ubuhinga technique dikwiye ingene imanza abadishyena kugira n'abacamanza bari kubarabikora nabi bashobore guhanwa bimwe by'akarurire
inababwiye ubwinshi bw'abanyororo butuma amagara y'abanyororo asinzikara gusumba bikagira n'ingaruka kubijanye n'ubutunzi bw'imiryango yabo n'igihugu muri rusangi. Ibi nibishikirizwa n'ishyirahamwe Rukristo Akate Burundi ku munsi ugira kane wisekeza yago mu ntumbero yo guhamagarira abategetsi b'igihugu kugabanya abanyororo mu mabohero atandukanye. Kurikira mupfasoni Anita Gateretse n'umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe Akate Burundi.
Nkuko tumaze kubivuga kenshi ubwinshi bw'abanyororo butuma isuku rike gacaziramo n'indwara bijyanye n'iryo suku. Turamaze kubona ko habaye indwara zandukira zifatira abanyororo benshi rimwe mu gihe amavuriro ari muri aya mabohero afise uburyo buke bwo guhangana n'izo ndwara biheze bigira ingaruka mbi ku magara yabo bapfungwa mbere bamwe bamwe bakasiga n'ubuzima. Ivyo tukaba duretse kubibona ku ngwara yadutse mu rubohero rya Ngozi igahitana ubuzima bw'abanyororo bashika bane n'abandi batari bake bakitswe n'amagara. Tukaba twibukanya yuko irisekeza rikozwe mu gihe isi yose ikihangana n'ikiza cya coronavirus tukaba tumaze kubona ko mu ngingo zifatwa kugira ngo hagabanywe iyandurwa ry'uwo mugera hariho kutegerana ku bantu benshi ivyo navyo tukaba tumaze kubona yuko bigoye mu mahoro yo mu Burundi tukaba ari nacyo gituma twasaba yuko abategetsi b'u Burundi buraba ko bakomeza ingingo muri ayo mabohero ivyo rero bikaba tubivuga mu gihe tumaze kubona ko mu bindi bihugu byinshi byafashe ingingo zo kugwanya coronavirus muri izo ngingo aho harimo kugabanya abanyororo mabohero wujuje ibisabwa n'amategeko tukaba dusaba ko u Burundi nabwo gotera iyo ntambwe kuko tumaze kubona ko amabohero yarongewe n'ubwinshi bw'abanyororo buringiye igitigiri bwategerezwa ayo mabohero yategerezwa kwakira ubwinshi bw'abanyororo burafise rero ingaruka mbi mbere no ku butunzi bw'igihugu mu gihe igihugu bikoresha uburyo bwinshi mu kubabeshaho abo banyororo na cyane cyane mu kubarondera imfungurwa n'imiti ibyo nabyo bikaba bitaboneka mu buryo bukwiye abo banyororo bagaca babaho nabi mbere no kubafungwa bidaciye ku mategeko biraheza bikagira ingaruka mbi ku miryango yabo kuko kiretse ko bafungwa bazira ubusa ntibaba bagikora ibikorwa biteza imbere imiryango yabo mbere n'igihugu
turana n'amakuru twabateguriye mu rukurikirane rw'ivyagiye birashikira abarundi mukurikira kuri televiziyo Renaissance murakurikira uno munsi byashikiye wacitse kwicumu mu bwicanyi bwo mu 1993 Modeste Nahimana yavukiye mu ntara ya Muramvya muri komine yabukeye akaba yacitse kwicumu incuro zibiri zose Modeste yarabonye ingene abo bavukana baganaguwe umuvyeyi wiwe eka nabandi bantu batandukanye tumukurikire
mama raza mama bamwishe mu nyuma bamwishe haheze nkindwe ariko mama niwe yapfuye nabe mama mu haheze nkindwe niwe mama yanyoza mu mutwe aka mbese akankura ibi amashira yose kubera buriya guhunga cyangwa ngo bagutemye n'umutima wo kwinyegezura wubura jewe sininyegeza mbese nari nacitse nk'ikintu nyine cyungaho nyine baraza bakarasa nari nifitiye ikirengeti cyanjye cyazamo nkifuka gutya bakabona urusazi ruradumye ntibibaza ikintu kihari bakibaza yuko ari umuntu ahaborera ariko ari umuntu nyine agihoye mu nyuma baraza baraza batera barateraho ba mama bari ho bari bahungiye kubera mama yarambwira ati ingo duhungane nkambwira ati cye nta nkomeza imfise zo guhunga umutwe urajegera amabuka amezuku aha naho muyabona uku aha nyene ba mbese na ni ibintu nyene bi by'Imana yikoreye ariko uko nahunga sinarenga no ngaho nabona igisaka nkicika cyangwa nkabona umwumbati bubanza hari imyumbati nkicoraho bakarasa bakica haguma bagaturira abantu mbona haguma ngaho mu nyuma niho haheze indwe niho hatera ikindi gitero ubundi mukobwa nyine dukurikirana nawe nyine yari afise inda ubu baramwica n'undi nyine mukobwa nyine kubera papa yari yarongoye abagore babiri bavukana
ni gitero nyine cagutse n'abasirikare
gitero nyine cagarutse ikindi nkabamwe ba mbere haciye nk'indwe urumva kundwi baratera kandi batera baje gusahura ibyo kujya cyangwa baje gukura nk'imyumbati nk'amateke
byose rero mukazo bikurikira ku munsi wa gatandatu ku mbuga za televiziyo Renaissance yaba ku rubuga rwa YouTube Twitter hamwe na Facebook mbere yo gusozera n'amakuru tubibutse ko amesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uno munsi wa kane misi 290 bafunzwe bakaba baciriwe mu nyororo gufungwa imyaka ibiri n'igice hamwe n'iyadabu ringana n'umuriyoni umwe na senare nkuru y'igihugu ni mu ntara ya Bubanza tubibutse ko abo bamenyesha makuru bahagaritse ubugenekezo rya 42 gitugutu umwaka uheze i Bubanza Christine Kamikazi Agnesi Ndiriubusa Terence Mozezi na Egide Harerimana bagiriza ushaka guhungabanya umutekano w'igihugu Inano rya makuru yo kuno munsi wa kane cyo tuyasozerana abashimye mwese mara kumara dukurikira na utaha.